Body money, body money.
Get you beat.
Yes, Amanda, yes, yes. Yes, Amanda, yes, yes.
I...
Ni trendi ni meachika, si ni posti juma lokole. Yani ni haze kufilisika, alafu njifanya mlokole. Yani mini shunde kula, eti kisa tumeachana. Akachu kinenbloku, kesho yake tudarudiana.